left, right, 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 left.
Up. No. Day 2. 1. 7. It's been one of those days.